راديو بيبليك افريكان.
Numwanya w'amakuru mu Kirundi.
Mukaba mushikizwa na Marie-Ange Irakoze.
Samwikaze mwebwe mwese mwahisemo gukurikira amakuru mushikirizwa ni Radio RP ya ijwi ry'abanyagihugu mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye naho muherereye amakuru yo kuri uyu wa gatatu ngenekerezo rya 2021 ruheshe umwaka w'2023 ashimikiye kuri zingingo nkuru. Ibikorwa nka byose byahungabanye muri zone Maramvya iri muri komine Mutimbuzi bivuye ku gikorane cyatunganijwe n'umuryango w'umukuru w'igihugu, aho imbonera kure zo muri ako gace zategetse abanyagihugu bose kwitabira ico gikorane. Mu gisagara cha Bujumbura Mr. Rumanye ata gitoro cyo mu bwoko na bumwe kiharangwa muri ano makuru twabibateguriye. Muri iki gihe hariko hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi wama uba kwigenekerezo rya 2020 ruheshi uko umwaka utashe, abarundi bahungiye mu bihugu bitandukanye basaba ko mu Burundi amahoro yogarukanwa kugira bashobore gutahuka. Muraguma hafi saya gusa hari nayanditswa bateguriye mukanya inkuru imwe mwukwayo sangikazi. Ndasubiye kubaramutsa dohera amakuru mu bivugwa mu butunzi ukugarukana ituze mu gihugu hamwe no gushira imitahe mu gisata c'uburimyi ni bimwe mu byotuma ubutunzi buzamuka kubwa André Nikwigize. Uwo muhinga mu by'ubutunzi abona ko ivyo umukuru w'igihugu yagerageje gushika ubu ataco vyashitseko. Emile Nibasumba.
Ingingo yo guhindura inoti hamwe niyo gushiramo umukazo udasiguritse mu rudandazo rw'amafaranga y'agaciro bishigikiwe n'umukuru w'igihugu ntacyo byungura ku butunzi bw'igihugu, mbere ingaruka zavyo zizobambi muri kazoza. Uko niko André Nikwigize abibona. Uwo muhinga mu bijanye n'ubutunzi abona ko icivugo cha Evariste Ndayishimiye cyuko umunwa wose uronka icyurya n'umufuko wose ukaronka amafaranga kitarajya mu ngiro mu buzima bw'abarundi babayabaye. Ubukene n'inzara bihanze abanyagihugu barenga 80% kubwa André Nikwigize ahamenyesha ko ubwo bukene buri no mu bisagara, ibiciro by'ivyankenegwa bikaba byaraduze. Ibyo byose ngo bikerekana ko gushika kwihangiro ry'umukuru w'igihugu bikiri kure nk'ukwezi. Urugamba rwo kugwanya igiturire nago nyene gwaranse kubwa André Nikwigize ahasigura ko inzego zijejwe kukigwanya zidakora neza mu gihe n'abasesagura itunga ry'igihugu badakomwa komwa. Ivyo ngo bituma bafasha Burundi batabwizera. Umuhinga mu by'ubutunzi André Nikwigize aratanga inzira zitanu ababijejwe bocako kugira ngo ubutunzi bw'u Burundi buzamuke: n'ukugarukana amahoro n'ituze, gushira imitahe mu gisata cy'uburimyi, ugushiraho imigambi nyayo ijyanye n'iby'ubutunzi, ukugarukana intwari ibereye n'ukugwanya igiturire, hamwe n'ukugarukana imigenderanire myiza n'akarere hamwe n'amakungu yose.
Emile Nibasumba nari mejeje kubica ku masonga mu ntango z'ano makuru. Ubuzima busa n'ubwahagaze muri zone Maramvya komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura kuri uyu wa gatatu imbonera kure zahagaritse ibikorwa byose zitegeka abanyagihugu kuja kwakira umukuru w'igihugu agiye kumara iminsi itatu ariko aremesha igikorane caho amaze imyaka itatu ku butegetsi. Mu gihe rero ico gikorane bitekanijwe ko kizohera ku munsi wa gatandatu, abanyagihugu bibaza niba iyo minsi yose bazoyimara badakora. Onezime Dushimagize.
Abanyagihugu muri zone Maramvya ya komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura bavuga ko bitari bibi ko umukuru w'igihugu ashimira Imana ku byamushoboje kurangura muri imyaka itatu amaze ari ku butegetsi. Icyo batashimye nk'uko umwe muri bo abivuga ngo ni ukundi mbonera kure zabateje uruhagarara zikabategeka kugara amazu n'amabutike ngo baje muri ico gikorane c'umukuru w'igihugu ku buryo n'abana babo biri bataco bashize ku munwa ngo kuko batarose ingene baja kubibategurira.
Icyatuma baje n'icyadutangaje nuko amasoko, amabutike n'abenegihugu bose bari mu mihana n'abari mu mirima bariko baririnira imbonera kure n'abajejwe intwaro bashaka cyane ingingo kuja kubakura ayo ngo agende kuraba umukuru w'igihugu. Ntaryo raba abantu saa sita ntibariye ama etwayo yugaye ama botike yose yugaye naro naha murashiza gushitunya huko tarini bora kwe kuna baserikare na polisi abanye gahabaje ko babuze ko basalama ati kete kona kuna gindendo sibone ya kureta koze ntarine kubuko bare kure kare n'iyo bakaguma bare ko barakurikira abo batekanye
uretse abadandaza nabikorewe dukobwa dutandukanye batemerewe gukora n'abanyeshuri baho umunsi ntibize ngo ko bategetse kujya gusanganira umukuru w'igihugu ibyo abanyagihugu badashaka gutegera na gato bonarijya mu byo bazoba baze mu bibazo byimirije hatazoba harimwo ibijanye n'igikorane
ikibabanje amashuri yose abanyeshuri bose ntabize bose babayoboye kujya kuri abaperezida ni ukuvuga ko guhera n'umunsi kugera ku munsi wa gatanu nta munyeshuri adasaba kwiga kubera azoba arahantu n'abo banyeshuri bazaba bazize icyo minsi yose ataza kuba yiga ntakahe karushaga bose
abo banyagihugu bo muri zone Maramvya baribaza nimba iminsi itanu icyo gikorane kizomara atawuzokwemererwa kurangura imirimo ngo kandi ariyo batunze bagasaba umukuru w'igihugu bwiwe kubasabira ko bareka bakidegembya bakabandanya kurondera uko babaho buri munsi
tukaba dusaba ko iyi imisa n'umunsi bibaye ejo bitasubira kuba ejo boreka abantu bagakora imirimo yabo kuko iminsi mikuru n'iminsi mikuru ntabwo bikora tudasaba butinde dukora nk'abenegihugu tukabuza kwiteza imbere kandi n'ibyo baba ari mu twe ari buduteze imbere turasaba nanye n'icyubahiro ibi niyaza kubyumva vrema yorohereza abenegihugu babane bakora imirimo yabo kuko hazogenda uwari kugenda
mu ruganda rwa European twashoboye kuronka Musamira komine Mutimbuzi ngo agishe ashikirije kuri iyo nyifato y'imbonerakure zateje uruhagarara abanyagihugu arongoye
tugukengurukire nawe Onesime dushimagize tukivuga ibijanye n'intwaro abakozi b'ishirahamwe Global Smart Technology yahoze rifitaniye amasezerano n'ishirahamwe rya leta yunguruza abantu n'ibintu Otraco basaba umukuru w'igihugu kubarenganura bakava mu buzima bugoye bamazemwo igihe kitari gito abo bakozi bamaze amezi agera kuri atanu bataronshwa imishahara yabo bakaba kandi bamaze n'imyaka ibiri amasezerano y'akazi yaraheze badashobora kuvuzwa ikibazo cyabo kikaba kizwi no mu bushikiranganji bujejwe ubudandaji n'amahinguriro ariko akaba atanyisha ubigeze bahabwa iyi nkuru tuyibaze Dani Claire iratwumva
abo bakozi barenga 50 bishyirahamwe Global Smart Technology bikorana n'ishyirahamwe rya leta ryunguruza abantu n'ibintu Otraco mu mfunyafunyo bamenyesha ko bamaze imyaka ibiri bahembwa nabi nabi kuva mu mwaka w'2021 aho wahoze ari umuyobozi mukuru w'iryo shyirahamwe Albert Maniratunga akuwe n'umukuru w'igihugu muri ayo mabanga ubu bakaba baheraniwe umushahara w'amezi atanu ibyo bigatuma batakibasha kwitunga cyangwa ngo batunge imiryango yabo ikiza kivyunyura nuko batakivuzwa nkuko byahora bitumwe nuko amasezerano y'akazi bari bafitaniye n'ishyirahamwe Otraco nayo yaheze haraciye imyaka ibiri umwe muri abo bakozi ba Global Smart Technology arazigana
no evita basi ndashimira kandi ndashimira cyo cyo cyiteka acha sanga habintu batakwikije no president cyirukana umuteja wangu cyo 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 mane ratunga arbere cyo gani ukana ama konte kuri dashara bloka asaba ko usubira ama kontra amahera yinjira muri sosiyete cyo ama bloke cyo 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 ukihe bakacyo cyo 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 duhagarika akazi uwo mwanya kuko cyo gacashikira minisa gacande bloka amezi atanu bakaduhemba amezi indwi rero ubu tukana yahetse amezi atanu tugahembwa
naho kuri uyu wa gatanu heze bamwe muri abo bakozi bari bishikiye ku biro by'umushikiranganji w'ubudandaji n'amahinguriro kugira bishyuze amaketi bari bamwandikiye bamusaba kubatunganiriza ibyo byahavuye byunyura ingorane barimwo aho kuva kuri uyu wa mbere gushika mu gatondo ko kuri uyu wa gatatu banyiwe n'ababarongoye muri iryo shyirahamwe kwinjira aho basanzwe bakorera bazira ko bagiye kwishyuza ikete bari bandikiye uwo mushikiranganji
bikwisi nasa twandikaho amakete menshi nkuko abo baradusubije muri perezidansi batubwira ko uburenganzira bwo kuzuza amakonte ofisiye na minisitiri wa komerse nkuru fandreti kandi tufite umukoresha wacu turamusaba uruhushya turemerere tugende kwa minisitiri tugende kumusaba inyishu y'ikete yatwaye igihe kirekire twanditse tugiye kumusaba gatanu tubwiye kwa minisitiri minisitiri atashoboye kumurongo batubwira nari mu nama twatwasabye uruhushya rwa mamireti gusa ibintu bituganze ku kazi niho tuzadusanga ikigo cya butaka bashugaye ejo turi inyuma y'ikigo ntabwo ni umunsi twiriwe hanze ya sasita niyo n'umukoresha yatubwishyiraho mu bwoko hari n'amakuru kabiri aho kuko tubize amakosa kujya gushyira ikete kwa minisitiri
abakozi b'iryo shyirahamwe Global Smart Technology basanzwe bakorana na Otraco mu ntara za Bujumbura, Gitega, Ngozi hamwe na Bururi bavuga ko batangiye iyo ngorane yo kutaronsa imishahara yabo ku gihe kandi bakora ukuri kwamye. Mbere n'iryo shyirahamwe rya Otraco rikaba ryinjiza amafaranga atagira uko angana. Basaba bashimitse umukuru w'igihugu kubarenganura kuko babona abandi bategetsi bituye atacu bariko barabafasha.
Dani Claire iratwumva iyi muriko murakurikira ni radio RPA itwi ry'abanyagihugu. Mu bwinga bw'ivyuma batumirira mate tutandukire ibivugwa mu mibano.
RPA.
Nari nabiciye ku masonga igitoro casubiye kuba umuzi wibuye mu bibanza bitandukanye kidandarizwamwo mu gisagara ca Bujumbura. Ubuho hakenye ico mu bwoko bwose, atari hake rero mu gisagara uhasanga imirongo miremire y'imiduga y'ubwoko bwose itonze irindiriye ico gitoro. Bamwe barahirirwa bakongera bakanaharara. Idonyidona Eloge Divin Remesh.
Imisi tafira rumanye ku mastation y'igitoro ari hagati mu gisagara cha Bujumbura ibonekeza imirongo miremire y'imiduga. Bamwe muri bene iyo miduga biganye FPA ko atakindi kibagumizaho atari igitoro barindiriye kuronka. Aka kanya ibintu bitera bihinduka kugabo twavuganye. Bavuga ko mu minsi yahera ahagura cyane igitoro cyo mu bwoko bwa essence, ariko ko muri kino gihe n'amazutu yabaye umuzi wibuye.
Ahagura essence ubonaho n'amazutu nayo yataye ku buryo usanga imodoka zirayi ku matasiyo, amafuso, ibituga zikwegana, amasikaniya birindiriye yuko igitoro cyoza. Hanyuma ugasanga mu minsi itatu irahize modoka zirayi ku matasiyo. Sitini umazutu, sitini essence, tugasigira zimaze iminsi ngaho itatu ku matasiyo.
Vyongeye uretse aho mu gisagara hagati no mu makaritiye ibintu bimeze uko nyene. Aho RP yashoboye guca wasanga abakoresha imiduga bari mu tugwi, imiduga yabo bayihagaritse ku mirongo barindiriye kuronka igitoro. Ingaruka mbi no mu bindi bisata by'ubuzima bw'igihugu zikaba nazo zatanguye kwibonekeza. Abagendesha imiduga na cyane cyane abunguruza abantu n'ibintu basaba abategetsi b'igihugu gutorera igishyirambye ikibazo cy'ikena y'igitoro.
Eloge Divin Remesh tukiraho nyene ku mugwa mukuru utunzi abadandaza n'abafise amazu bakwiye kwijukira kuja mu mazu ajejwe ubwishingizi ku neza yabo. Ivyo ni byashikirijwe na mustaneri wa komine Mukaza mu gisagara ca Bujumbura amaze kubona ingene umuriro waraye uyogeje ibidandazwa n'amazu vyarimwo kwibarabara yitiriwe Ubudagi Avenue d'Allemagne. Denova Sindayihebura avuga ko urudandazwa rukoregwa mu mabarabara akikuje ahahoze isoko nkuru ya Bujumbura ngo bagwatumye igikorwa cyo kuzimya uwo muriro kitoroha.
Rero icyo twabwira rero ni ubugame no kubamuriza amasanganya ya maho mugabo kubikigihe no munsi umuntu wese afite inzu y'ubudandarizo cyane inzu yiwe tangure kwiyumvira ibikorwa yokora bijyanye no kwikingira cyane cyane ibijyanye n'impanuka z'umuriro. Mu byo bakwiye gukora bwa mbere mbere ho harimo ugukurikirana neza yuko insinga bakoresha mu gushyira amatara mu mazu yabo ari insinga zikwirije ibisabwa n'amategeko, kuko mu byo twicura bishobora kuba bitera imiriro mwenyine harimo insinga bakoresha mu gushyira amatara mu mazu yabo. Hama ikigira kabiri ni uko twamagara abenegihugu yuko uko wese ahari yo kwitura ajya amazu y'ubwishingizi ajya ma maison d'assurance kugira ngo mu gihe habaye ikibazo mwene iki bashobore gushumbushwa. Kuko murabona nk'uko twabibajije aya mamagazini yose ahiye ngaha yarimo ibintu by'amafaranga y'amamiliyoni amamiliyoni menshi, ariko nta n'umwe yari afite urupapuro rwerekana yuko yagiranye amasezerano n'inzu y'ubwishingizi kugira ngo mu gihe agize ibibazo nk'ibi bashobore kumushumbusha. Na nyene inzu ubona ari inzu ingana uku iri ngaha hagati mu gisagara ku mutima w'igisagara niyo nzira yonyine yagize amasezerano n'inzu y'ubwishingizi kugira ngo bishobore kumushumbusha mu gihe abaye itanganyije. Aka kabarabara cyo kimwe n'akandi kabarabara kari harya imbere ya poste nk'uko mubizi, n'akabarabara usanga karimwo abantu benshi cyane cyane bamama badandaza ibidandazwa byo ku mutwe cyangwa bashyira hano. Mugabo natwe reka tubasabe mwebwe namwe nk'abanyamakuru kugira ngo mudufashe kumvisha abajya abantu badandariza ngaha mu ibarabara kugira ngo babihebe ku neza yabo batageze kujyamo inzibu z'igipolisi, kuko murabona no mu bwatumye gutangura ibikorwa byo gutabara ngaha bigorana ni uko hari abantu benshi kandi murabona n'ubu haracyari abantu benshi bamwe byamenyesha amakuru abakenyezi nabo nyine babijemo kugira ngo bashobore guhanura bene wabo baba basubira ngaha baba baza kudandariza ngaha kugira ngo babihebe baje mu masoko baje mu mabutike baje mu marimatasiyo
Renova sindayihebura
umustaneri wa komine Mukaza arashima ariko ko abanyagihugu bakingiye ibidandazwa byari mu mazu atashikiriwe n'uyo muriro kugira ntivyibwe dusimbire mu ntara ya Bujumbura aha abanyagihugu bakorera canke basumira mu isoko nkuru ya komine Nyabiraba iri mu ntara ya Bujumbura bamenyesha ko batewe umutima uhagaze n'isuku rike riharangwa mu gihe atakazu kasugumwe na kamwe karangwa muri ico kibanza basaba ababijejwe gushiramwo inguvu bakahagarukira abanyagihugu batarahandurira indwara zifatiye kw'isuku rike ido ni dona Josiane Muzaneza
ku isoko nkuru ya komine Nyabiraba yubatswe nka kazu kasugumwe na kamwe kigeze gashigwaho uretse abadandaza bamwe bamwe bagerageje kwiyungunganya bakiyubakira utwabo natwo nyene tudashemeye ibiheza bigatera umwanda muri iryo soko no mu micungararo yaho bitumwe no kubura bwiherero kandi ari ahantu hagendegwa n'abantu benshi bamwe mu badandaza baganiriye na RPA bamenyesha ko badatahuriye amatagisi batangaja kuko adaheza ngo akore ico yagenewe harimo no gukorera isuku ico kibanza muri kino gihe yaba abanyagihugu basumira muri iyo soko yaba abadandaza canke ababa mu mihana iyegereye basaba abajejwe intwaro kwikubita agashi bagasukura iyo soko ndetse bakanubaka utuzu twasugumwe nk'uko amategeko abitegekanya abanyagihugu batarategwa n'indwara zifatiye ku isuku rike
Josiane Muzaneza tugukengurukire amakuru ya RPA mushobora kuyasanga ku mbuga ngurukana bumenyi za Facebook YouTube na Twitter vya Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu mukanya dutandukire ibivugwa mu mpunzi
RPA
Impunzi z'abarundi kandi aho ziri hose mu bihugu vya Afrika zivuga ko zibayeho mu buzima butabereye kiremwa muntu uretse abariko bicwa n'inzara impunzi z'abarundi zivuga ko aho bamwe mu babahaye indaro atagaciro babaha basaba leta y'u Burundi gushiraho ibihe vyiza byotuma abandi bavyifuza bashobora gutaha Uruganda rwa RPA rwashoboye kuvugana n'abari muri Afrika y'Epfo inakivare muri Uganda kumwe n'induta mu gihugu cha Tanzania umviriza abo twashoboye kuvugana nabo
kubisanzwe y'umuntu ahunze igihugu kimwakiye hamwe n'amashyirahamwe bisanzwe bikorana mu gufasha impunzi yategerezwa kuronswa icya mbere umutekano icya kabiri agategerezwa kuronswa ubuvuzi icya gatatu agategerezwa kuronswa uburyo ibyo afungura mazi ahaba ibyo byose rero novuga nti ntabyaronka bivanye ubwa mbere nuko ibihugu byemeje gufasha cyasinye traité yo gufasha iby'impunzi bitabikora neza nkuko byabyemeye kugira uburyo buboneke ubwa kabiri bivanye ayisigeze n'intambara ziriko ziraba ku isi ugashyushye ko ngaha hariho nk'umuliyoni washoboye guhungira muri ibihugu turimo cyane imbibe na Congo ibyo byose biza bituma impunzi ahiri ku isi itamererwa neza kubera ku buryo bacya batangura gucamwo imice impunzi
Tu vas aller au Nord du Canada, 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 tu
kukiko mifite banyo nezo waraviga burida waravifa kaneza ego wakavisi vana huwiza hameze nezo nga febji nene suwaye ho suwaye unha wani wali mugasho hamu ho asawala kukamu hambi unwa yirengane yirengane ho zayo neza abuziti urufu kisha urufu kufunga urinoko busata kongo kumzote yirengane Kwa hivyo, 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 kwa Nawurenganzira rero nabumwe nubwo iyabintu cyane yabitse kuva mu kwezi. Nawurenganzira wari nkunda zo gufata ngo safari kashani ngo shobore kubaka. Nubwo twaye mu buzima bugoye cyane. Kandi vuba.
Jewe ndi mpunzi nahungiye South Africa nk'uko uno munsi ari umunsi wahariwe impunzi birantangaza kubona amakungu cyangwa umwe bwa Buraya budashobora kuba bufata impunzi cyo kimwe nk'impunzi z'Abarundi ziragohowe zirahohoterwa ndetse nka hano South Africa kuri uno mwanya ziriko zirakwa ubuhungiro cyane babaha impapuro bita go home urumva rero ko impunzi z'Abarundi zirabangamiwe cyo kimwe n'izindi mpunzi zose kubwibye tugasaba ko ubumwe bwa Buraya bwo tahura neza ko ibibazo by'Abarundi bitararangira byo tahura neza ko Abarundi mu gihe bahunze ihonyango ry'amategeko ibwirizwa shingiro kandi tugatera kamo n'abategetsi b'u Burundi ko boreka kwitoza utunyoni mu gusaba impunzi ziba zarahunze ibibazo by'umutekano ibibazo bya politiki n'ibindi bibazo kubera ko ntibaricara hamwe nabo batavuga rumwe ngo bashobore gutunganya ngo bashobore kubona ko ujya mu Burundi muto yahunze ku mbo z'uko abanyepolitiki hari bombora bombora cyane
dusimbire mu gihugu cha Uganda impunzi zo mu gisagara cha Kampala zaraye zifatanije n'amakungu kuri uyu wa kabiri guhimbaza umunsi wahariwe impunzi uwo munsi rero ukaba washitse ubasanga bari mu ngorane zitandukanye naho badahengeshanya guhangana nazo wahimbajwe ku kivugo kivuga kiti ndugure twa mugina nta kintu na kimwe coba kikiriho coba kiriko kirakoregwa impunzi nazo zitarimwo ndugaye twa mugina Damien Nyabenda aserukirizo mpunzi asaba abo bose bajejwe gukurikirana ibibazo by'impunzi gushira mu ngiro ico civugo bakibuka kwama bazigisha inama ngo kuko zifise ico zoterera
tariki 20 z'ukwezi gatandatu kumwaka utashe twama turiko turahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi ushitse ngaha muri Uganda impunzi z'Abarundi zitamerewe neza na gato kubera umutekano muke bariko barahura nabo murazi ko ntandwi zibiri zirahera duherutse kubura uwacu murundi umwe yapfiriye cyaka hariho n'abandi bapfuye batari bake ku rwego rw'igihugu ngaha muri Uganda uwo munsi mukuru wabereye mu nkambi y'impunzi yiswe bayitaramo ariko ngaha muri Kampala natwe nk'impunzi cyane cyane impunzi zihurikiye mu mashyirahamwe yo kwiteza imbere hamwe n'imiryango y'impunzi twakoranye turahimbaza uwo munsi kandi byari biteye igomwe nta baserukiye leta bashoboye kuhashika kuko bari bagiye kuhimbariza mu nkambi ariko bikaba bitekanijwe yuko abaserukira impunzi hashire na leta ya Uganda yuko tuzohimbaza ku wa gatanu itariki 23 ngaha Kampala byari biteye igomwe rero byitabwe n'abantu benshi naho turi mu ngorane nk'izo ntikibuza yuko tuheza tukaza kugira ngo tube turaziyobagiza kandi twerekane yuko naho biriko biradushikira gutyo tuguma tuhari tudacika inkokora tubandanye duhagaze kugira ngo twerekane yuko tuhari icivugo c'uyu munsi cari nta kintu na kimwe coba kiko kirakorerwa impunzi kiraba impunzi zo nyene zitarimwo ni icivugo gikomeye kuko vyinshi ingingo zikomeye zirafatwa zigafatwa impunzi batabanje kuzibaza zakumiriwe ugasanga rero nibivuye mu byose aho kuza gufasha impunzi ahubwo biza bihohotera impunzi icivugo rero canje hageze sisizwa gitoyi usanga cyatoye ku rwego rw'isi anacyo gituma ubwa mbere no saba yuko abo byerekeye cyane cyane kubishyira mu ngiro bo twisunga iki civugo iminsi yose bariko barafata ingo zerekeye impunzi bakabanza kuzibaza kugira ngo zitange ibyiyumviro byazo.
Damien Nyabenda asaba ishyirahamwe HCR ryitawe impunzi hamwe na leta ya Uganda gukora amatohoza yimbitse ngo Uburundi n'amakungu bamenye abariko barica impunzi n'ababituma. Agasaba kandi impunzi z'abarundi bose bari mu gihugu cha Uganda kuba amagabo bakicungera. Kurikira n'ubunyene Damien Nyabenda aserukira impunzi z'abarundi ikampara mu gihugu cha Uganda.
Impunzi ni byinshi bivura kandi dusaba yuko babijejwe boshobora kwicara bakara bagatunganiriza impunzi ku mpunzi nazo z'abarundi zose ngaha muri Uganda akajamano zitekera nuko buhagarara ntibacike inkokora bakamenya yuko n'ahari impunzi bashoboye barashoboye gukora kuko bafise ubwenge bafise ingufu ntibacike inkokora ngo nuko ari impunzi ahubwo nibakore kugira ngo aho turi hose dushoboye gutunga imiryango kandi twibuke yuko ejo canke hirya y'ejo dutegereza kuzosubira mu gihugu cacu kugira ngo tucubake kuko twakivuyemo tutacanka ari naco gituma tuzokora ibishoboka zose kugira ngo tuteze gusubira mu gihugu cacu tucubake. Icya kabiri naco nuko kubera umutekano muke dufise nuko twogerageza kwicungera tukaraba hirya no hino ibishobora kubandanya biriko biratuburabuza bitwica bidutwara abacu tugaheza natwe tukaba amagabo tukicungera. Ibyo ni ryo jambo nushikiriza bene wacu b'impunzi kugira ngo uyu mutekano muke dufise turabe yuko twosura kuba mu gahengwe kandi tukamenya n'igituma abacu bariko barapfa. Aha mbere nkagira ko nsaba na leta ya Uganda hamwe na ese kuko bodufasha kugira amatohoza kugira ngo abarundi n'amakungu bamenye igituma abantu bacu bariko barapfa.
Nino ngaha duciye duhereza makuru mu Kirundi yo kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 2021 ruheshe umwaka w'2023. Shimire bagenzanje b'uruganda rwa RPA bamfashije kuyatororokanya ntibagiye abamfashije mu buhinga bw'ivyuma. Mwebwe mwese mwari muduteze yompi ndabakengurukiye. Marie Ange irakoze nije twari kumwe kuri micro ndabikebanure ndabifuriza amahoro n'umutekano mubanye n'umuvyanyu na gahwane.